Jabulisi, owa jabulisa mankazane ehlambe emlanjeni, ezwakale gegetheka eshaya uhleko, ethi nangu nomkunyunkunyu, kanti yilapho eza kukhandela imbakela.